Wow.
Kina badhdai chha, dhuk dhuk ki mutuka. Dhuki mutuka.